سلام 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 ده سي كانت كورا موتا ده هاني كادي مكيغاني رو تين هاي مشكي يتغنى جنيني كلودي مخيزي را كودي نو مصري كنا نمو تميري كاندي مشاشا نكو ممنيري يي نمو كود زيمان عليكو إبنين زيبجيري كان دامو هكاديو أكانيا أتكيبجيري كادي مكو زيمان
ورا كودي تباشي ميغو اسكو كازي مدو هاي نيتكو أنغو ملكيزا يوسف أما أبا سنجرا مشنجرا جاشما تيمب muri muha nkaba ndi mu fasha bikogwa byo muri cyoshengero ego murakoze
ego murakoze watubwiye ko usanzwe uri muri cyoshengero mugabo igihe cyose haje umuntu ngatura turamusubiza inyuma gatonya mu myidondoro nashaka utubwire mbega Yusuf ninde Yusuf yavukiye hehe tubwire gatonya hari abantu batabize ibivuze ko ibimenye
yego murakoze jewe mvuka uri muri mukaza komine Buyenzi niho mvuka niho nabonye navukiye nkaba mvuka nasanze ku mu papa no mu mama
ari uvuka ku mama no mu mama
eh
ingere bivuze me ngari uvuka ku mama no mu mama
aliyo mvuka ariko navutse mu muryango wizera basenga mu Islam
hanyuma wagiye gukizwa gute urumva iyo tuvuze gukizwa watubwiye kuri umukozi w'Imana ukorera Imana mugabo kugira ushike aho hantu utangura gukorera Imana niki habariho kahise habariho ibyo waciyemo niki kandi urumva nuko wari no mu muryango w'abantu bamizima byagenze gute
murakoze nkuko nababwiye ko mvuka mu Buyenzi nisanze ndi muri uwo muryango wamizima ama je ukugira ndonka gakiza byaciye kumbure ngira mukubura abavyeyi kuko mama niwe yatanguye gupfa hanyuma apfa mfise imyaka mike nk'itanu cyangwa itandatu kuko oye hama amaze gupfa niho imiryango yacikorana kugira ngo ishobore gufasha abo bana basigaye kuko papa ntiyarashoboye kurera umuryango kurera abana biwe ko yarashaje kuko mama yari umugore wa kabiri hari umugore wa mbere yari yarapfuye yari apfaka yarumva mbwawo principe za papa yavuga ati jewe nzosura kurongora abana banje basohotse rero abana biwe babiri mukobwa n'umuhungu amaze gusohoka niho yaciye arongora mama rero urumva ko yarashaje ingufu zo kurondera ntazo yarafise niho rero jewe nisanga ngiye kuba mu miryango yo kwa mama ndahaba hanyuma maze kuhaba ndatangura n'ishure urumva ko yapfuye ndiko ndegereza kuja ku ishure ariko kandi kindi cyamfasha ni uko mu Buyenzi by'ukuri nta kintu twari tuzi nagakeye muri iyo myaka naho uvuga igiswahili wari umuntu asha kibandi
ntibakwimubandi
yari umwana nyine badahagaciro
mbega icyo gihe papa wapfa wari ufite imyaka ingahe
papa we yagiye gupfa mfise imyaka nka 15 koye
mugabo rero amaze gusohoka kuja kuba hanze
yego mama yapfuye gupfa muri iyo myaka 6-5 naciye nsohoka jewe nja kuregwa mu miryango ya mama mutoye wanje acaregwa n'uwo mu sister twari dusangiye papa aho rero niho rero ubuzima nibaza ko bwatanguye jewe by'ukuri hamwe abantu baje ku ishure ugasanga mu mapiknike igihageze mu mapiknike wasanga abana bavuga ati genda za kwaka amafaranga kwa mama iki mbwabo jewe icyo kintu cyaraba gikomera muri jewe nkavuga ati nari genda gusaba amafaranga nde yego mayo miryango nabako umuryango nabako ntacyo nawuburana icyo nategezwa kuronka kujya kuryama ibyo narabironka
ariko si cyo kimwe naho yoba ari umwana wawe
nyine yego uwo mwidegembyo niwe nabura kuva kwisanzura ati na jewe ndaza kwaka rero n'ukubaka sinabaka by'ukuri n'ubumengo ndiko ndagorana rero naho rero cyangira igikomere muri jewe nkaguma nako gahinda nkaguma meze uko oye ntaryohewe mbona abandi bavuga ngo yongo mama umwana bamukwisa cyangwa bamubone gatoye ngo ndaza kubivuga kwa mama je numva umenga ico kintu sinubaho kuvuga ngo mama kuko narizi yuko atari mama mama yuko yapfuye
kandi urumva ko hariho vide muri wewe
ego nini haro vide nini gose ivyo rero ntibyagarukiye ngaho byarashitse ahantu bintwara numva umengo nta mwidegeye byo mfise numva umengo sinzi ngene meze naka nuko si bankoreye nabo numengo barandenganije
nta mama mfise
cyo gutuma mama nige bangu tarige nabivuga ngo umuntu atagwe ndi mfuvye umuntu atagwe ndi mfuvye murumva ko karakantu kagakomeye igikomere nari mfise niho rero ivyo byace bintera guhunga uyo muryango kuva muri uwo muryango nje ngo kurondera kwidegeye naciye nisanga ndi mwibarabara
icyo ugenda mu barabara rero bisinya kinga
nari mfise imyaka 14 15 isanga ngiye mwibarabara kubera nari mfise abandi bagenzi banwe itabi twajana
watanguye kumwita ufise imyaka ingahe
atanguye kumwita ufise nk'imyaka 10 uko
barukire muto
icyo 10 ntiba miryango ntibabimenya nari umuntu ninyegeza tundi yo mwibarabara nka agongera umuntu ati bana mugipisa kama gapisi agatabi gatoyi nkanwa nkaheza nkacanga ngimbombo nkacanga ngenda hariya ivyo mugabo mu myaka 15 14 aho byagiye gusara kuko naringiye kwidegebya rero mu bwo bwidegebyo nisanze ndi mwibarabara turi kumwe nabandi baba mwibarabara hari abari bavuye ruguru ubuzima bwabananiye hari nabandi bari bameze nk'uko hajewe rero twaciye tugirangira ngo ushyira hamwe ry'abana fo mwibarabara niho naciye mbaho ubwo buzima bamwibarabara ntamwitabe honda ngurumogi na nwakanyanga ndamwa nyine nzoga nyine zose zizwi zose ube gito bwose ndabuba mu byukuri mugabo nibuka ko naho nabibayemwo narumva kumenga ibyo bintu naho ndabigira byaramerera nabi narabona neza yuko ariko byaranambishije cyane naranambye narakawutse umubiri akawuka nyene uruma uruma kabisa ndonda ndasa nabi ku munsi umwe niho singira byagenze two twateramira kuri televiziyo niho hacaba ikiganiro cy'amagara y'abantu kibaye mbona ukuntu berekana ukuntu umuntu anywa itabi ingene amapumo yiwe yononekara ndabibonye muri je numvunga ngize ubwoba tabwa ati yewe ga yewe none jewe ko bavuze ngo gatabi kamwe ngo konono ku uye urugezero nganuko jewe konwa nari ngeze byukuri ku kutabi nashaka kunywa ku munsi nk'itabi 10 15 ko hoye bo ipaki naryohewe twaryohewe nyine ariyo muri turimwe nyene kuryoherwa ipaki yarashobora guhera urumoge nako
ipaki birimwe itabi zingahe
donge biri hama urumogi gogo nararunwa nari ngeze ku maburangaye mabure ntuntu batekera tutu bagurisha nakano batekera musimo n'igihe ntuzeye ya envelope ba musima batekeramo rero bure nka zine zitanu by'ukuri nashobora kuzimara ku munsi kuko mu gitondo nk'ivyuka cyari bure zibiri
atari ikintu urafungura
kugira ngo ronke ndera kayabago rero cha usasite naho nyene bategezwa kwita nk'izindi nka zibiri mwijoro washanga wagize nk'uko nyene rero
maze ko into kigaye nta kintu vyahindiye mu buzima bwako bakwerekaye ingaruka mbi
naragize ubwoba ngize ubwoba ndavuga ati yewe gaye yewe bavuze ngo gatabi kamwe yewe nwe itabizi ngana nk'uko hoye n'amabura ngana nk'uko hoye urumogi ndahevye n'ukuri numva umutima mfashe ingingo bidasanzwe kumwe gitabi n'urumogi bwa urumogi bwo navuga ati urumogi si mwotsi mwishi bwa bitabi n'igyuguma utumura mwavuga ati tabi reka manze ndari hebe nori hewa nkabishobora n'urumogezo bandaruhebye
mbwarumogezo barabandanije urumwe
ego abandanije itabi ndari hewa mugabo sinahebye indwi imwe
nivyo nagira ndakubanze discipline yo gihe bitabi
biranse nasanze ndi mukurigara ndiko ndababwira ati natabi ndwa nari hebye mwe nguma mu itabi ndabakarira ngwe mugabo asanga inyuma y'indwi je ubwanje numva byanse ntangura kwinyegeza kuri nkubwira ngo babagenze ntibantwenge mugabo nisanga turi mu bandi nagonge bikanti warani nkube magapisi ngaho hoye aho gapisi warakangoye basubiye ngo guhita batibatubireke ibyo bintu mugabo birananira byukuri nafashe yongingo yuko noheba iyo tabi cyambandanye ubwo buzima nyene nk'imyaka ishika nk'itano cyangwa itandatu
aho onye kandi uracari mu ibarabara
ndacari mu ibarabara
imijyana gute warubaye ho gutumira
ah kuna imbayeho nabaye ho kibira hari ukuntu twategera rimwe na rimwe jewe naradandaza utuntu tudu
nuko rumugi nyine urumva waradandaza
yego naradandaza utuster match yutumwe tudutare tumutu tutu kakameza mugabo byukuri super match nti siyo nadandaza nashiramwo nayishiramwo urumogi naca ndorikamwe urumogi kugira ngo abanshorera ntibibo ntibibagore byo gutekera no kurorika batore super match bazi ko ariye twaratsi ko urumogi ntugari ntigwemewe mu gihugu ari kunyegeza rero muri super match abonye super match
ba super match ndani habaye
urumogi nafata kajya kanzu gakubuzo ugakuramwo itabi rya BTC ugakuramwo ugafata ipuya canke intuzeye yihe y'urumogi ugashiramwo nagakubujwa kugirayo komsa rero ugacupanga panga itabi abari babiza bavuga ati bana mita bugiye ubwenge nari nzi yuko
naca naba donc hari itabi y'ubwenge niri itabi risanzwe
bora yego urumogi urafise amazina menshi hari umuzawu hari umugamba ariho ya rero natejejwe kumenya ivyo umwakunda rero ndaiba mu rugo buzima mugabo kandi hari kundi kundi twabironga cyukuri twaratera makaci mwijoro amakaci twatera bara abantu babandi batasa atanu ijoro baruhimbye akenda bikutaza munani ukoboye ewa nabo oye twaca tubaherekeze horo buhoro buhoro buhoro
wa mubonye
kacura ko arayasigaye ayo ba mugaruye mu kabare kwaco kubita kwaco kurayo
mbe gutere gutere kaci yo tama ni waramukubita
oya kaci numukubita kaci ramufata nyene muzosi mugabo kamukanga kaminya gato yakumva yuko ari ikintu cyamufashe hanyuma tekereje ukadukare gukaregeza hamuga kumukurayo ivyo bintu hari nabo twakubita yo twasanze yuko ntiyaborewe gose ntiya Yohana aracagize uwo twaca twatakana ugasanga harabaye komba narafunzwe kenshi kwera ivyo oye narafunzwe mu gasho amujyango kazi ukambuhoza komine ngafungwa niba ku munsi umwe funzwe mu komine ya Musaga hama nari mfunzwe mugabo mujyango waruzi yuko ari umuntu yandenganije hari umuntu yaje avuga ngo yampaye radio ndamufatire nanje barayinyiba wico gevrema ntawe nagurishije barayinyibye wacye ibaza ati wewe ntawe wewe ninde wo kwiba wewe wewe wayiriye ati nukuri
acanze ko bari basanzwe bakubuzi ko udashobotse
ko nashobotse niho yaca ntwaranza na police bantwara bananyenye uko washa umwe afashe kunda afashe ko huye bace bashikana mu gasho cyo baramfunga bamfunze acanze umugenzi wanje acarambye ngo yana wisufu ngo ringaho ati ngo kunda guhita bijye ubwenge none ngo ngenge ngahora kuko iyo gasho nasanze ndi George nyine ndakubita Mr. 2 indwe yaraheze uyo muntu aje kumbaza canzanira ipuya ipuya y'urumogi ipuya ni imvunji vunji z'urumogi anzanira igishashe cha kamwe ka bwa bushashe bwahora kera bwirabura acanzana igice cyayo akinzaniye canja acanzanira ni paper imwe barorika ayinzaniye ni kibiriti na super match naramushimi ndavuga ati oh ewa urankunda vrema uri umuntu mwiza akagashuka gere kamare n'imibu cha ndafata ndarorika rero ryataya rwarumogi ndiko ndarorika ndarunwa umupolisi yarahari yari umukizwa ntiyarazi akamoto kuri umogi cha numva abantu baje kuvoma muri kukomine ku Musaga amazi yarakama bakaza kukomine bakavomaho cha numva abana bati ngo ye ngo abanyagashobora ngo bararutumuye kweri yo ngo arunyowe ngo nokuri kose mpose ngo biki ngo numva ko ikora muri umugi acaraza batora acarugurura ngo hanca bwati ngo nawe kuko umujyango ari nkariye nanje ndi ngira wewe aratinya mu mategeko ya yagashikombore mpose nashaka kwinjira abatinya ko uva bamunigira ariko ngo ngwingwino ngwingwino kwera ubwoba capata jyata bindumise ko ari kwarugurura cha ndafata urumogi ndaruta capata super match ndajyatsa cha ndakwita ku munwa yashashe ipuya y'umogi cha ndabishira amajanga handari gobe kino wegerino cha ndegera ngo ngwiryo tabi none mtama tahindi tawona ndiko ndanwa yabona super match tuwa ngwiryo ta tengwegerino aza kunsopuku agize uko ashize ko kwanga bayumva ikintu kize ngo cha cikishashe ko kuburayo cha rafurayo kono ne ngurumwe gwa kurumara bacha ya nyuma bacha bayitwara ku mupeshe titwa mfatanya umogi rero abavyeyi baje kumvugira ngo bamubesheye ngo iradiyo ngo vuga boro buhoro buhoro bamufatanyisha sheyo zuri umogi umuhungu wanyu ti eh je numva ari hariya ngo Yusuf ngo wimenye ngo twa tuzi yuko ari byiradi ngo twa twabihejeje ngo ibyo ngo wimenye wimenye cyukuru umuntu afashwe n'urumogi afunga imyaka 25 mu mpimba imyaka 25 ni yafungwa jewe imana irangirira neza sinje mu police byukuri yari umukizwa nabwiye ati n'ukuri jewe urabona yuko ndi muto sinje igiye ninjira ngaha nagiye nazanye none sindarusanze ngaha nyine imana iramukoreramo aravuga ati sha wowe mbona ukuntu ngana uri mutoyi ibintu urabiheba Imana irakinga iyo dosi ntibayi ntibayishikana imbere hanyuma haciyindwi ca ndarekugwa rero ubwo buzima ndabubamwo ndabubamwo ndagaruka muri ryabarabara ni bwa buzima nyene bwo kusha cyo giye nari mfise nako nja mu myaka 198 koyi eh 198
wari ukiri muto naho nyene ni wakiri Yesu nk'umwami n'umukiza gute
urakoze rero ubwo buzima bamaze kubuko niho uko bisanzwe ndiri kuri yari garanye ne tuko turamuri umugi niho acahaza umwana w'umukobwa hama acaraza arabaza muho na horamba ti na Yusuf ti Yusuf yaroneka Yusuf nawe twotora ti Yusuf atumukeneye ariyo owe kuri ligaro kuno acara manuka aho hantu aratinya guhashika cyatuma umwana tigenda mpamagara Yusuf niyo kuza kumpamagara cyenda mu sanga hari arambira aho ndamuherekeza kuri mutangasid ambya tumperekeza tumutangaside ta ugiye kwanda ati ngiye kumuga witwa Eric ti kandi uje mu mperekeje byongyohera ewa ndavuga ati nawe kwerekeza mutangaside mugabo acanyemera 5000 ati kandi ndaguha 5000 gosh no se 5000 kweli ndavuga ati 5000 urabima ati okay tiwana tugende nitwakiye nawe twacetije gufata bus na mutangaside turinjira mu rugo rugo gwaru rugo kumu Kristo yasengera muri Vivant hama acaraza turicarana muri salo bisanzwe midi hari nka hari midi njya kumeza turafungura cyenda sinafunguye nari mfise dread kandi nari zari mu gishapo bwabonda bya uhantu kuno bimereye yo abantu bameze neza abantu b'intore mbona ahantu hasukuye ameze neza datinya pe tijewe kugira nje ajya kumeza nje gufungura nuko cankura ya nkofero
nayo ndayikuye indani sinza
indani ewa cyane avuga ati wapi vye majewe nariye naswana washikese na nari yarugo bacaraza aricarana nanje tangwa kumbira ubutumwa bwiza arambira inkuru nziza arambira Yesu
umukobwa yaraje gutora specialement kugira ngo ugende ku mutumwa
ego yari diriya yandiriye kuri Eric yari diriya yandiriye kuri Eric kuko wewe yari yagakiza yari diriya yagakiza wewe nta yarabona ko atonshobora kumbira ivyo bintu by'ubutumwa bwiza avuga ati rekanda murondera urundi umuntu agire nte amumbwire mbwa mu nyuma yarambiye ati wewe kuko bari basanzwe banzi wewe Eric ntiyaranze kanaje ntawe narinzi mugabo yamubwiye nkaho umengo ari basanzwe bahora bamvuga kumbe we mukobwa yarakijijwe yariyoye muntu zeye mu mwaro niyo rari mugabo re mwaro harahantu ngo basengera abanyamurenge mu masengesho yo ku musozi ko yambwiye ntaho nzivemo musimwe imana zo mfashe nzo jeyo ndabiyerekane bashingira ntahe kuko bamo bavuga umukobwa yamatanga izina giwanje muri mu masengesho ati dusengere Yusuf dafise musaza wanje yitwa Yusuf dafise musaza wanje yitwa Yusuf tumusengere kugira ngo agakiza amakuru yarayumva kuno nono rekaye kunamerewe nabi rero naho rero nshitse kwa Eric na wenyene yarafise ja kuri Eric ari imwaro niho rero acambira utumwa bwiza arambira inkuru nziza arambira utumwa bwiza subiye inyuma muri ubwo buzima nari ndi murumva ko mvuka mu baIslamu abavyeyi banje abo tuvukana imiryango yose yiwanje baramizimu byukuri nkiri muri ubwo buzima nabo nyene bavuga ati Yusuf no ubwo buzima kuri abantu ntari urabe ngene umerewe nabe kiri kuko mubi wacu bose ni jewe nagiye muri ivyo bintu muri ivyo bintu icyo gutangaza urumva ko barabigirane barabyidogera baravuga ati ivyo ne urimo si byose ntibiryoshe mugabo maze kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza kwa Eric ubuzima bwanje burahinduka nashitse mvuya kuri uwo muhana nacinja kuri Sede kwa Fira mbwira ngo kumukwafere ati oshaka kumwita kwafi nkure kwa Madrid baranga ngo nongo kubera iki ibintu nkivye oye ndabwa ati wapi numva umengo nshaka ndakumbira umushatsi mukeyi cha ndasokoza ivyo bintu zose bashobora kwita kwafe amuzima burabandanya harahantu muri Iseya yari shengero yitwa Independent Church in Africa yari shengero yari munsi yaho tugiririgara ibintu byose baririmba twarabyumva tuguma kudiranja gutera amabuyi twaratera aho hanyu savye twa barabantu vraiment nibuka yuko nabateye amabuyi inshuro nyinshi muri zoveye baka nashna
wongera kandi bari buja gusengera
ariko Ejo shengero wao ntangura kugenda jayo ndasenga nyene ibintu
amaze kukubwira ubutumwa Eric aho hantu arakubwira Yesu ngena ryoshe ninki byace bigenda gute waremeye wacifatse ingingo kwa Kristo ngami numukiza canke byavuye bamunyu
muri ako kanya abimbwiye ambwiye Yesu anyere ku rukundo rwiwe imbabazi ziwe cyo byukuri mu mutima narinzi ko je nababarigwa
Urabye ibintu wakoze
ibyo ibintu ndimwo byukuri byo nabona ko ari ibintu nyene kuko numwe Islam turabona ibikorwa byiza turabona ibikorwa byiza inyifato nziza rero ivyo byose naho nabikora avuga ati naho ndabikora pe ajewe ni imana wapi
nta kikidakora ko bari barabikishe ko ibikorwa
hanini ni ego ibikorwa ibyanje si byiza
warabibona wenyine
narabibona kuko narabyigishijwe naho nari muto narabyigishijwe ibikorwa byiza ngene dukora mugabo rero byabinyuranije nibyo
yari kirakubwira kuko hongira nta bikorwa yakubwira yakubwira tukumeze ko singo
ego rero nchi datanga ati iyo muntu ambwira yuko inza takina kimwe nkora takina kimwe nogira atoya ndakekiranye mbwa ndumva ko ibyo bintu ari byiza cyane tuye muntu ni mwiza kwiri hama ndiko ndiyumvira uko nyene arambwira turashaka kumwakira none ga Yusuf sha namubwira ati nukuri nawo ntabyumva neza ibyo bintu bice niyo bigira cyane ngumwe ngo no bikora ntakibuze no acha anyakiriza umwami Yesu umwami n'umukiza mu buzima bw'iwanje ambwira amajyambo subiramwo yo kwakira umwami Yesu mpejeje kubikora numva umengo muri ako kanya numva umengo warukuntu nyene meze neza numva umengo umutima wagize arakintu kibaye mugabo kibaza ati ibintu ibintu
ndatahurana neza
ndibwira amajambo yari karambwira nyene sinzi ukuntu nyene ibintu bihindutse mugabo sinabishiramwe nkaho umengo ni gihe wa cimana kiko
kirakora
sinabitaho ibyo bintu ico gihe hari yo muvuga butumwa Kakobe wo muri Tanzania niwe yaraje kugishikorane ico gihe sinibuka umwaka vraiment bwa yandukane ari demi sisukoi hai demi sisi ndibaza ego niho twacha duca mu gikorane ico gikorane sinibuka ibintu Kakobe yigishije ntabyo nibuka no kuri bwa haguma hazunguruka cyagano twaganiriye na Eric muri salon yiwe cyenda basezera cyenda ta niho riraho naciye mbira ngo ba bamwe hanyuma ubuzima buca buratangura rero mbwa nabamwe barabara
Uwarukiri
mwibarabara.
Waki Yesu nkame n'umukiza.
Ego. Nguma mwibarabara nababagenze nyene bagumye ari babandi. Mwijoro y'uwo munsi nakiri umwami Yesu. Nari mfise akantu njyamako. Amwibarabara.
Yagiye tukudukarata.
Dukarata nyene ahantu najyama. Hama cyandafata urumogi iburi imwe ndayitora ndayivungura. Hama cyandayitekera yo kurorika. Cyandadomeka. Ngarabye vraiment. Ndakubita mugabo ndiko ndakubita na Joje nyiri uwo munsi vraiment ntawo twari kumwe bwenge bwanje bwaguma busubira kuvyo twavuganye cha higane twavuganye na Eric da numva umengo sinori heza chandazimya ndashira kabiri yitukuntu ndashira ahantu cha tura super match da domeka ndanwa
uko bisanga
yebo wehejeje ko kenshi wehejeje kunkuru mu gikwano witabi ucurenza kwitaho girango mbode akamoto iki canke ari kindi nyene sinzi kino bisibura
ha muhejeje aho wakiriye Yesu umwami n'umukiza
ngo
uracafise yanyota
cafise yanyota ndabikubita kweri mugabo cyandapuka mangire njyame mbo hajye nyebonye umwe ngo musinzire akavuga ati bandi kasenge da Sinigera byamfashe byo kugira ngo senge. Amasenge na senge.
Uvuka ntari kuvuka ibyo ntavyo bari bwakore kuko deja rob kimwe family y'abamusulman. Wimviriye gute gusenga uwo munsi.
Uyo munsi ba ibyo abaporoti ntibyari kure yiwanje
ah wara wahurumba naho hantu basenga
ego ntibyari kure yanje ego niho rero naca ngiriki naciye fukama ndasenga amasengesho asanzwe ndavuga ati mwami Yesu wowe nakiriye cyukuri cyewe inyota y'urumogi ndi nayo kandi ndayumvise ndari kubita kabisa rero wowe nimba ufite ubushobozi inyota uyihindure nk'akamoto ko muri toilette hanyuma cyandaheze mijeje cyandasubira ndatura ka gapisi kasigaye ndagatora ndibandanyiriza cyandasinzira nk'akanyoya kabisa mu gitondo
gawase nisengesha b'Imana igukure mw'inyota
yego inkure mw'inyota ahubwo numvise akamoto ka kurumogi
binukire
niho gitondo nkuko bisanzwe haza abandi ba type baradodora ati sufi sufu vipi sawa ewa urafisi bure ngaya ndiko ndayifise ngaho yakirakira ndiko ndagira ndiko ndapusha ndiko ndadandaza urumogi ntura amafaranga mugabo aho siwe twarunywera twacha tugenda ahantu kuri gara bariko bararuka nje nabarurikira kweri nje nabatekera urumogi ndabatekera ku nkuca ndaheza cye ndabaha ako karakazi karakazi ndiko ndakora ko hoye ariko nca amafaranga niho rero bacha badomeka ku nkuru zisanzwe zo kuri gara nyene murabizi inkuru zo kuri gara iki waraje naraye kuya waraye muri boate ngwa bisanga naho iyo ni atari ahunde cyerekare kivyejo bo bakora tanga icegeranye cy'umunsi ngene wagenze ligara bariko bararunwa nje naho bagurisha kamebe naje ndarunwa ko baratambaza kukuru mugi ruca iburyo baratambaza rushitse iwanje ngombanwe numva ya nyota ntayihari cyandaruhereza gukurikira uko nyene umunsi wa mbere umunsi wa kabiri naje ubwanje mvuga ati ibintu nibiki ibiki byabaye umunsi wa gatatu turi mu nzu akazukangana nk'uko gatoyi hari umwotsi mwinshi cyane kwera abantu batanu bako baranywe mu gakwanukanga nuko umwotsi abari mwinshi cyane muri mu cyo cumba niho rero naca mvuga ati barumpaye bavuga ati no isufu wewe kubera kutari kuranywa ejo nta ntwanywe tukubona nejo ntwanywe cyangwa ndababwira ati kicyo giye nako ndababwira ati natoshetse nahaze nguye munsi numva mu maguri wanje habaye ibintu ntazi ndahagurutse cyarababwira ati muzi namakuru gabaze ati naki mwami Yesu mwami n'umukiza mu bwingo bwanje
urashinga intahe
njambona batipe wa ngo yego ni mwana mangu ngo byo yiri ngo avuze ati nuko naki mwami Yesu ngo reke byo bi no ucane ibintu kurakurikirana hari ya hama bampimisi bamwe tuguhaye Mr. 2 abantu tuguhaye indwi abantu tuguhaye kwezi mugabo tubona Mr. 3 iraheze ariko nari watani inyota byukuri pano byane byo kwigirisha ngo ndiko ndagwana nabyo kuko je nagumanye nabo cyaheze nagumanye nabo kandi ngo ndabarurukira ndabahereza ndabarurukira ndabahereza ngona
si karakazi
karakazi niho ukwezi guheze bacha bwa ego kuko nibintu byacha bihinduka nyifato nyifato zanje kuvuga nibintu nanumvume ngo nyiwasika bavuga nibisikara bingyohera nibikinyubaka numva nishakira ahantu baguma bavuga imana numva nishakira ahantu baguma bavuga ubutumwa nguma muri icyo bintu ubuzima bwanje utangura guhinduka nabantu barabibona kuko nagumanye nabo hako amezi atatu mbana nabo hari nuwo
na tatatu yamaze kiba mu barabara jana gusenga
ego hari nuwo umwana yakora muhira yari yagiye gukora handi akazi karahera wari cyabaye yambwiye ngo none ngo wiga wari umutawuniye ngo none ngo cambahe ati warazi ndakwereka cyane mutwara muri akaratu ngo tubarwe ndamubwira ubutumwa bwiza twamaranye ndwi Yesu muri ako karatu ndamubwira ubutumwa bwiza arizera tuma tujana muri eglise uyu munsi ari gitega yararongoye ni umukozi w'Imana mwishengere turavugana n'ubu uyu urumva ko hari igikorwa cy'aba muri amezi atatu harabaye impinduka muri jewe mu buryo budasanzwe kuko naci ntangura kuze ndashinga intahe muri abo bantu nyene
ukibarimwo nyene
tarasa ntibarimwo ego
nagomba tukiri ngaho nyene dusa n'abasozera ikiganiro cacu nagomba utubwire Yesu ingene wamubonye nk'umuntu yigeze kuba ari mu rumogi yabaye ubwo buzima bwose watubwiye urazi ingene bimeze hariya anya ariko kandi warahuye na Yesu gitici wawe nagomba utubwire ingene bimeze umunezero wumva ufise muri Yesu n'umunezero wumva mu itabi n'urumogi urashaka kugerageza kubitugeraniza kumure hari umuntu abirimwo yumva umengo biriya bintu barimo birasinziriza nti biryoshe ni by'abantu bugaye mu mitwe bazoca bambira mpibi bazoca bambira mpibi nagomba ngo utubwire use nababwira abari ko yadukurikira akora kurikira kino kiganiro cacu hariho abantu benshi baboshwe n'itabi n'urumogi hariho abajone benshi nga mu gisagara ndetse nabari hanze gisagara babayeho ubwo buzima kandi by'ukuri hariho nawo kugira wabitubwiye wagerageje guheba bagira bashami nguvuza abo bakagwana kugira ngo babihebe ariko nkuko ari kuri bitubwira ni Yesu we nyashaka gutuma inyota iva mu muntu akipfuza ibindi bizima bishobora kumushikana ahantu nashaka rengo ubaganirize ubwire ico wabwiye nk'umuntu yabibayemo yahaciye
kuvyukuri ku muntu ari mu rugo ruhande nari ndimwo ngo kunkuru umugi ngo kuboha n'inzoga kuba n'ibindi byose ngo byifuze yuko yo bivamwo bikanka iyo muntu byukuri nibaza ko no mutumirira kuri Yesu Kristo kuko naje ubwanje ne nagerageje kugira ngo ndabivemwo biranka nababwiye mwibutse cyane nababwiye ko nabonye televiziyo ikiganiro cy'amagara y'abantu aho byanteye ubwoba hanyuma ndifuza kubivamwo indwi imwe yonyene niho nashoboye naho nyene byaciye byanka ariko kuvona akiri umwami Yesu yarambohoye arakuramo iyo nyota pi irahera kandi atanga uvuna nke nakoresheje rero no batumirira ati Yesu Kristo arashobora kubohora abantu bameze nkuko abantu bameze nkanje abantu bari bameze nkanje kera rero by'ukunda batumira kuri Kristo Yesu arashobora kubabohora nabyo ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu nuko uwemera igikorwa ciwe yakoze ku musaraba hanyuma umaze kucizera kirafise ubwacu ububasha bwo gukiza bwo gukuraho inyota ikintu cyose cyo kiri mu muntu rero ndatumira umuntu yari karanyumviriza by'ukuri yuko yo kwegera gatumbera Yesu naho ubona umengo biragoye naho umengo ntibyokunda kumurashaka ko waranyoye imiti kumurashaka ko warakubwiye utujede ngo gimbombo zingahe ngumvise inyota ushiramo imbombo byaranse ariko ngenda kubwira umuti wa vrai umuti w'ukuri n'umwami Yesu by'ukuri
amen murakoze rero uvenga nta bindi tworenza ko kubera ko Yesu ni byose muri byose ko twama tubivuga reka ndabashimire kuba mwatwitabye mu kiganiro cyacu cuno munsi cintahe no nizera nuko nikindi gihe twabahamagara muzotwitaba
ego ego
murakoze cyane
murakoze gose
reka nongere kandi nshimire abakunzi ba television Heritage n'abakunzi b'ikiganiro cintahe mwakoze kudukurikirana aho muri ariko kandi nagomba sure mvuga ikintu yatubwiye cyane Pastor Jeff avuga yuko Yesu ariwe byose muri byose Yesu ni wa marinyota urashaka kugwana urashaka gufata ama discipline atandukanye kugira ngo uhebe ikica nkiriya surumugi gusa hariho nibindi byinshi cyane umuntu ashaka ko ari karagwana navyo kugira ngo abihebe ariko bikanka Yesu niwe muti uvura byose kaze kwa Yesu arakugira neza tuzosubira mu kiganiro gikurikira ku munsi w'Imana nk'aya masaha nyene Imana ibahezagire mu miryango yanyu murakoze cyane.